Ziki Letu.
I drop content, I'm lyrical. Oh yeah, I'm city boy. Put your hands up, get the music on. Ni kweli watu wana chuki dao. Maneno ya
Ziki Letu.
Nina smile, Bob Colimo. Tommy Pat, call me King Kong. Huko kwao zimefika. Beba kush kwenye kichwa.
Ziki Letu.